kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararijwe neza kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe hafashwe ingingo n'ubugendozi bukuru bw'igipolisi ko ku masasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari miduga yirigwa itonze kwibarabara kuri station cyangwa ikaragaho ngo irindiriye kuronka igitoro ivyo rero si ku miduga gusa ni no ku mapikipiki eka ibigendeshwa byose mu ibarabara ubwira kabiri no kwibutsa abene igihugu eka bose batembereza ivyuma mu ibarabara ko kizira kikazirizwa gutembereza icuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma ngo uje kuzimiriza imodoka cyangwa icuma cyawe mu ibarabara kuko ucuzibira ibarabara hakenewe rero yuko urujya n'uruza ruguma rumeze neza no ku mastasiyo ari hafi y'amabarabara umuntu rero azobirengako azohamwe igipolisi kirafite uburyo bukwiye kugira ngo garukane umutekano kuko wese azoba yanse kurikiza iri tegeko.